so akala masero abwino ngati bullets ingapambane masero amene atsala yoyamba ndi KB then sable farming then bullets imaliza ndi 41 points ligi yapita
ati ligi yapita tigwirizane nazo zimenezo kuli second round ndi imene kuli masewero ena 15 ali intact
ya koma utakuonesesa mwina bullets zasewera masewero 7 if not 8 pa kamuzo stadium nde taona ni mbiri yake matimu ngati Wanderers agonjetsa Silver Strikers ndi jana gonjetsa mojiti samanyazi sivo ndi zitu kunenazi nde matimu akulu-akulu ngati Brigos sivo akamuzu Barracks second round Kalonga akuenera kuti apite kuti apite pa kamuzu stadium pamanda kodi akayamba kuchinya bullets komanso muone gap yamene ilili matimu moda zitenga advantage akuoneka ngati kuti Brigos ma draw fall sizingathandize Wanderers momo tibitirize mwina winning streak yao imena anakayamba kumpoto apa apanga draw nde zikuoneka ngati kuti bullets ikudziwa zimene akufuna lusi
chabwino bullets ikuoneka kuti ikudziwa chimene akufuna ifoti pakadali pano sanagonje chimene apanga komwina ndi draw koma kugonja sakukudziwa zawo zili bwino pakadali pano amene angopambana masewero ndithu mopitikiza kapena mofanana chabwino ndithu tiyambe ndi timu ya dziko lino the flames imeenda forokoza kale kuti kupitilira kuchita zokonzekera zake nawo kubwera kwa Gabadinho Muhango komanso pita banda kukampu kumeneku ndikona ngati kuti ndika motivation pakoka
ya luse katokhala ka motivation koma kwa anthu ife konda masewero ampira tinakakonda kuti mwina malinika apange group ma player ena Gabadinho Muhango tikunziwa amene amaswerera Francisco Madinga tikunziwa kuda mwawa Peter Banda ndiye muthu akuona kuti achina Stanley Sanudi CJ Banda zikuoneka ngati kuti apapa tapanga timu yokuti ikabweretse kapu ndikhulupira kuti ulendo uno sitikabwera ndi plate ikangobwera kapu yeniyeniyo chifukwa tatenga maplaya amene mwina timadaliraso mu AFCON ine ndinakakonda kuti mamwina maplaya ngati achina Sanudi CJ mwina atapuma chifukwa nyamataja amenya mpira kwambiri Gabadinhoyo ndiomveka national team ya Saija wamenya mamini sochuluka anapita ku Saudi Arabia season itangotha last season then Cameroon wabwera nango kala mwina 2 weeks break kenako kuna yamba ma pre-season games pre-season games ndi Japan anakamalizira ndi pansetse anasewera masewero onse enawo mpaka na extra time 120 minutes nde ku Super League kusana jombe game ina iliyonse sunamve wavulala kapena ali ndi malungo akumenya mpira Ethiopia komanso ndi Guinea chimodzi-modzi nde kupita chitsogolo eneko ndifunsa kuti pakati pa kosafa cup ndi qualification ya AFCON ningasankhe chani ine ruse kosafa nditangunena kuti ndilibe nayo ntchito kwenikweni of course sitinatenge tifuna tikatenge koma AFCON ndiyofunikira kwambiri chikwa kumene kuja ndikumene maplaya amakazipanga introduce mwina ku dziko losera pansi kuti akaone kuti ku Malawi ndikotani komanso ma ranking athu mwaona mmene tapangira ranking itatsika kumene kujaso mmakapokera nde andikhulupira kuti squad imene yatengedwayi ikabweretseka Peter Banda ndi player wakuti tinakambanso kudandaula kuti anamwitanitsa ku Malawi kuno koma kupezeka kuti ndovulala kubwerera ku Tanzania 2 days later akaswera mpira wabwino nde munthu akuona dziloso wachinyaso chigoli nde ndi player ofunikira komano maplaya ngati amenewo tinakasungira anzathu a Egypt tinanena kale anabwera ndi maplaya mwina 6 amene sanathe kuagwiritsa ntchito amaasungira panopa china Muhammad Sala ali ku marihabu kukonzekera kuti season ikayamba ku England komanso akamadza bwera kuno adzachite zinthu zokuti mwina apange qualify chikwa ife kungogonja ndi Egypt magemu awiri ndeti chathu palibe nde tikuenera tikonzekera bwinobwino sitikufuna kuti tipite ndi anyamata atatopa kumakamenya magemu AFCON apapa tinakasira achina Mwaunguru achina Mpokera achina Antony Mfune Brighton Muntali apite kumene koko nicholinga kuti nawonso akazipanga expose kuti mwina akafuna maplaya emergency adzitha kungonena kuti wakuti bwera chikwa chokuti tinapita nawe kuti kukosafa koma panopa Gabadinho Muhango kodi timu ikakhala kuti sinachite bwino amalawi adzayankhula zambiri andi in so doing luse zimene timayankhula ife zija mapuleya zidzapezeka kuti zapanga affect akamapita September ndiye kuti moralo ili down kodi amalawi kwenikweni tikufuna chani ndiye mene ndanena muja tinali ndi mwayi tinatenga under 23 kupita naye kutenge this was the right time kutengaso under 23 manager kupita naye ku South Africa muone timu ya Senegal ma guest last season analuzira ma final panopa akubweraso kuti ife tikachita bwino magemu atatu Mauritius Lesotho kapena Eswatini tikakumana ndi Senegal koma sungamve kuti Sadio Mane chikwati wapita ku Bayern Munich ali ku Bayern Munich ndiye kuti Abwere azamenye na tournament mene. Tournament mene, and specifically, ya Marogos. Even in South Africa, sungane ne kutia.
Player development.
Sungane ne rajina, letuwa rajina, pese tau. Aka menye na mpira mene, sizingateke. Zambia, adipas, patson, daka, ajina fashion, sagala, ajina mwebu. Sanga bwere kuzamenye zimene, zafkwada ama zodi, izizi zodi mubange identify talent. Yoguri tsogolo guno, iza kutandize. Tsogolo guno kuni masoyo lachani. Amene also anagata ndiza kuda wana hindi mabrea amenanga menye chani. Kuma mungari nga jina kabadinyo muhango CJ kuda miawa. Simungazi yokuti amenanga kutandiza ndindani. Kuma muna katenga jina mwanguru haja kwasi ya kumene kwa jina mpokera Ali Kirungu. Munagazi wa jina Victor Mpingajira, amini Wisdom Mpingajira. Munagazi wakuti ni mwina ni mabrea hata amene munga pide na wangu chani. Overall, I think we have been able to the team yet. Komano, I'm not happy with the decision. Mene, we have been marinating. Of course, after the results, Komano, the results is being gathered. The mabule are going to be at home. Papa, no, but mabule are abume.
Chabu ndi tundi zimene zozati timu ya dziko lino maana nene ndapoke katikati wafotokoza kwake wafotokoza kuti timu ya dziko lino yakwa pa ranking inali pa 120 paka dali pano yabwera pa 121 so izoti pa step imodzi zukhanga kuti zativutirapo mwina sitito fotokoza kale zambiri kwa paka dali pano mwina Justin Passing osewera wa timu ya dziko lino Dennis Chembezi paka dali pano athakulowera ku Qatar kapena ku Saudi Arabia nkhani yabwino kwa basi
ya ndi nkhani yabwino kwambiri lose Leo inaliesa mafuna kuti mwina azibanga develop. Development yake ndiyo pita kumaiko mwina akulaya, kapena aku east ya kumeneko kweja. Ndi kulubida kuti ndipulewa wabwino, Dennis Chambers, tamuona ku national team wa Sri Lanka, the left back, central defense, game ya Ethiopia, anaswela wabwino. Ndi kulubida kuti timu imena angapite, akapangaso improve. Nijolinga kuti mwina azikulisa sumayo wake, opita kumaiko ena akunja taona. Lones chazia zake zikuenda wabwino kujodan, ndi kulubida kuti Dennis Chambers asakumudwe kuti mwina ku South Africa sisi maenda kweni game time mavuta ukuku akayambe moyo wina ndipo leo wabwino ali ndi thupi labwino limene coach wina aliyese angasangalale nalo kuligwiritsa ntchito lusi
chabwino kuchoka apo tilowe mu FGH Cup mpikisano umene ndithu abweretsanso a banki imene idzulo kunali maere mu mzinda wa Blantyre pamene mwina matimu pafupifupi follow wa Super League akhala akukumana okhaokha koma ambiri ndotasewera ni matimu ama Premier Division inayambira ndi 32 round of 32 draw imene ikena kupita soko round of 16 so izoti kuchokera pano ofika round of 16 zonse ndithu aziyala menezi kuyenera kukalira mwina maere mwaona motani
ya ndi draw yabwino ndikulubira kuti amene waniramo kuli matimu ama division akuma na matimu okaoka kumaso kuli matimu Super League itaona Sebo Farming isera ndi Nyasa Big Bullets Deza Dynamos ipanga host Silver Strikers badeza we understand kuti ground lao liyamba kugwira ntchito Sunday lino ndi andi masoyo abwino kwambiri taona matimu ngati Ngwanje Kawinga kumaso Lumpi United achina chitipa ali mu draw mene mu Bullets Reserve yes Bullets Reserve andi I think Waka Waka Tigers ndani masoro abwino tournament imene imabweretsa zinthu zabwino tinaona last season timu ya Lumpi inafika timu ya Iwendeni inafika mu final Lumpi inagonja mwina mu semi final nde Lumpi that time inalili ku Premier Division nde panopa ni masoro osena abwino ma defending champions the Silver Strikers tikulibira kuti apanga defend title imene chikwacho kuti mu Super League sizikuenda bwino mukati monetsese position imene ali amwina ali pa position number 5 zimene zisakuoneka aso bwino kumbali ya Silver Strikers nde ndi masoyo abwino komaso draw palibe amene anga dandaule kweni taona china kamuzu Barracks china Airborne ali mene monde ndi draw yabwino kwambiri lusi
chabwino timve kuchokera kwa Levin Kunika kuchokera kwa FDH Bank komaso timva kuchokera kwa Fred Gunda kuchoka ku Football Association of Malawi
zona draw imene yachitika ya round of 32 tiembekezere kuti tikhala ndi mpiranso wina wochitisa chidwi mu season imene taona kuti mene tumachita draw imene kuli mafixture ena amene akukhala kuti ndi matabe matimu adera limodzi kukumana ndi dabe kukalonga tika ndi dabe kuzomba malo amene mpiranso kumene koko zimene zizibweretsanso chikoka china chapadera ndikhupira kuti mpira wa season imene ukhala usangalatsa taona mafixture amene akutilozera kuti tika ndi competition ya pamwamba komanso ndi mwai ona anyamata achisodzera amene akumenya maliga ngono pali slot pali mwai oti ndithu apezeka nawo timu imodzi yochokera kumeneku ipezeka nawo by fixture ikumenya mukota final koma ina soda bezeka chifwa cha kuwina chifwa sindikhulupira kuti akubwera kuti adza adzachinyidwe kumaso nawo akubwera kusapanga compete at this level
unga FFDH bank ya Malawi ndipo sanga kwambiri kuti mpikisano meneo wayambikaso chaka cha chiwiri nkhani yaikulu ndiya kuti panopano COVID idachepa ndipo sanga kwambiri kuti makastomer athu azita magaonera mpira ndiku kala kuti achikondwelero kwa mpira omabwelesa tikondwelero kwa anthu ambiri choncho ndipo kondwa kwambiri kuti tsopano makastomer azapita ku stadium magaonera ndi mafamu ndi mabanja awo kwakhala ndithu okonda
kuchokera ndithu ku FDH Cup tirowe munkhani zina ndi zina pomwe takhala tikukamba ma program otsatira kuti kutola khobwe kapena kubandirama mmageti kukhanga ati kukupitirira ndipo kukononga tsogolo la masewero ampira ndipo muono pamene matimu sakupindula mokwanira posachedwa apa akamuna angapo anagwira nakalowa ndithu kubwalo la milandu pamene pakadali pano akuyankha milandu chifukwa choti anapezeka ni ndrama zoposera 400,000 kwacha matumba mawo nthawi ina mbuyomo posachedwa apa pamene bullets inaliso ndi masewero ake munzinda wa Lanta ya ndi maite wakawaka Tigers. Mkulu wina amena amathandizira ndithu ku office yona za chuma ku bullets amene ndi Jeremiah Magomba ari nayenso anapeleka directive kuti amsungire ndrama mafufu 750,000 kwacha zoti atenge zogwiritsa ntchito zimezi zapangitsa timu ya bullets kumuyimitsa mkulu ameneyu pa ntchito komanso mwina ndisa napite kuti kwa WK pakadali pano sports council yakhazikitsa committee yapaderadera amene mula polisi atola nkhani ndi anthu ena ali onse okhudzidwa ndicholinga choti aunike nkhani imeneyi kuti apeze solution kufuna kuthetsa vuto lotola khobwe maget nkhani ndi imene
ya zona ndi kuyambe ndi nkhani ya Nyasa Big Bullets ndi zokhumudwitsa kuti izi zachitika ndikhulupira kuti takhala tikudandaula Blanta Dabe ndrama zochepa Airtel Top 8 ndrama zochepa so mwina anthu amene amapanga zimenezi ayamba kupezeka mmodzi ndi mmodzi tiyamikire management ya Nyasa Big Bullets luse nkhani imene inachitika Saturday Bullets versus Waka Waka Tigers andi watonesese mene makwana Tuesday kapena Tuesday anathana nayo nkhani ya my investigations analata pangika kale suspension yabwera anlike kwanza tukufahamu kapena Super League nkhani zimakhalilidwa zimatenga zaka timanena pa Bingu Stadium 5 million inaenda chokwawa komanso tinali ndi charity shield ya blood Malawi blood transfusion Bullets versus Wanderers Pacific Stadium zinachitikanso matiketi a fake Ghana Malawi versus Ghana Pacific Stadium matiketi anaso ande mutha kuona kuti kumalawi kuno dongosolo kwenikweni kulibe izizi timachita kuziyambadala we understand kuti maofficial ena amwina ku Bullets iko amatha ndi pre-selling tickets imene anayambayi amatha kunena kuti akasiya matiketi 1000 pa filling station ina pomwe akasiya mwina matiketi 1500 ndicho linga choti 500 ewo akagulitsidwa ndirama zero wenthumba pena amapanga demand mwina ma 2% game ina iliyonse mwina kukashia film kuti awasungire ma 2% nde ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri kuti anthu amene akumapanga zimenezi ndi anthu amene timaganiza kuti abwera kumpira kuti adzatukule masewero a mpira timanena nthawi zonse kuti mpira wathu ma part-timers achuluka komanso anthu amasuti ndi amene akuoneka ngati kuti akuononga mpira wathu nthawi zambiri anthu achamakhala nenga pa VIP stand kumamwa mwina madzi fanta komano behind the scenes amakhala kuti akudziwa kuti tikiti ikuyenda atuma anyamata awo nde ndikhulupira kuti zimene zachitikazi azimangitsa kuti anthu ena amene amapanga zimenezi akapume kapena asiretu zimakhala zokhumudwitsa ngati mmene zinakhale yanso kuwandirazi kumamva kuti mkulu wina amapanga zimenezo komano akuti that guy is still at large nde nkumada mwakuti munthu mmene analili ndi position kuwandirazi kuja mpaka nalero malai momwe uno asakampeze nde pena pake pali kachimwana
mpeza susu ku Zambia
ingatanga mpeza susu ku Zambia how about kumalai kuno nde kumalai kuno kuziyamba zinthu timaziyamba ndi ma fanfare red carpet koma kuti tizimalize zimangothera mmazira tikukambanso zomwezi za charity shield panakhazikitsidwa commission of inquiry yokhazikitsidwa ndi farm koma zinapezeka kuti imene chanathera mmazira kwa afusa amene anali mcommittee imene akuti ayi anthutu amene amatchulidwa kapena amaoneka kuti anapanga zimene zinda anthu amene timakhala nawo mma meetings ena ali ku farm ena ndi ma regional leagues ena ndi ama club so anangozisiya kuti asaonongerane mwina makalia
koswe wakhala pa plazima
koswe wakhala pa plazima kuti anchotse zikukanika ndi nkhani zomvetsa chisoni kupita ku sports council nkhani imeneyi tayira ndira bwino komabe Luse nagabu ndakuti anagaba nga involve wantu ojuluka. Munga nimo netete mene Mwafred Gunda ni mtu wa Mwafes. Akuti chama ni ndi waku Athletics Association. Why should we bring somebody from Athletics Association when you have capable people football fraternity okuti atakuti tandiza nchito mene. Tima gamba kuti izizi olabweleza ajina gali chilo andanda. Sizingate ngati sabweleza anu amene amakala within the system. Amene ajina Gunda ru sunga kapeze kundirate, sunga kapeze kubangwe. Anakapeza ajina Stone Mwamadi, Kingsley Malaya, ajina Twaibu, ajina Mai Mofati, Jomo Osman, ajina Yona Malunga aja. Kwa abweleza pamodzi, amene ajandu kwa hauza kuti tia nitikudirane nchilo limoza, ajina Dines, tikale nikuno ajina Jideze, tikale pamodzi, inuyo mmaziwa mene zima kalira mageti. Mubange diskale jimwina kalidora. Zimene zitauteka kwa mamungate nga antwa masuti. Hivi na atuangami, andiku lubilata angote nga mozi, agare chilo. Anakate nga hivi na antwa mina majambula, amwina magemu muja, ajina Snowden, ajina Temwa, ajina Dinyo. Agumeno kuja, ama vida mastandi muja, hivi ni mageti muja, iwe sungati ula kujambula. Tinaona inu mene muna bangira Rainbow game ya Malawi versus Ethiopia. Kuma jambula, antwa lindima tiketi, saa kungamba, momo di matiketi ajamwina, zibanga skani, panali bejina jiyose. So, zindu izizi, tima kala kuti tukuziamba dara. Olo tita nena kuti, itiketi ngibwere. Itiketi singa cheke, ngati zijatina zona pa bingu zija, zinga pitulia kumachitika zimene zija. Kwa, chimene tina bwere sila kuti tizikulitza matiketi amena jini. Tina bwere sila kuti tizibanga skani. Katili ya fegi, ibangilwe rejecti. Amena lindima original, arowe kuma izizi tima zibangila dara kuti zikale complicated. Maskana zituluse, if you go every show kumarai muno, munga pesa kuti yiku ni maskanas. Komano ifeo kumpila kuzikutika aninga. And we don't need the 1,000 scanners. 10 scanners are enough. Even babingu baje, if you have 5 scanners, those are enough. Wasifu, even if you have 2 scanners, those are enough. And zimene zijandizaji angu kusia nandu kuti antu akale line almost 3 kilometers. Zimene zima bangisa so antu kuti mwina akale ndipu maloti arowe arowe. This jama bezeka da panya magebi. So far, dinga nene kuti inda komiti ndi komiti yabu ino komimene dani nilamu chokuti pale antu ena mene ana kata kwa banga involve ajina bobe ka bango ama gwina nchito yabu ino kubanga investigate zitu. Anakata kwa beza amina chokuti aone kodi zima kala moto anilusi.
Chabu ino nizimenezo zo kudza mageti nukubilo. Mwina baba kukusunta ndi tu stepe kusunta. Kuti mwina atu wakama kudwa jonchi. Kapena atu wakama dziwika jonchi. Zizi litandizo rifuto nimene li ite. Kuchoka hapo tulowe mu TNM Super League. Pamenda kama pakale kuti ma league leaders. Ama yali soma defending champions. Nyasa Big Bullets. Yukubela nchigeo cha pakati. Uza kumana ndika muzu Barracks. Kodi kamuzu Barracks. Ite tambiri ya Bullets nchigeo cha pakati.
Ya kana masoro vuta kwambiri kamuzu Barracks ndi timu yabwino last time ina sowera ina gonja kwa mwejiti samanyazi paka mu stadium awani masoro ina KB asorera pa Sivo Stadium Nyasa Big Bullets makanga mpira kwa vuta akabera ma ground wakuti mwina sama sama ndo mwina kulironga kuna ama kondo akasera pa Bingu Stadium kapena pa Nankana kumano ma ground ngati siri vapa nopa di ground iso limene nukone katilosa sama lido chimozi mozi ati ya ground ila Sivo nde ani ni mapleya abu ino mungati mwone sese pano kuli nyamata aji sozila kwa mbili kutimu ya KB saa kukulubi ya mwina ma veteran ajina di office maone dosi mkutu taza mbili akumacho kira pa bench last time anaswela njisebo farming anajokita ujokila kumbuyo kugonja amini kubanga draw 1-1 nkawa yanga ikumandi ikaikisa mwina kumbali hapa golo Hastings banda gokipa ujakumaone kanga duty confidence yake ya tawande di kulubi ya mwina red card yale mani wa server akara red ye kusewela di nyasa Big Bullets. Timamba kuti pressure sambani idana ndi mapleya ovula lasiti uzati mwina maso gila maswela amene wachipati kune national team sana che kupita nde ndi maswela abu ino kwambiri pa Sivo Stadium luse ndi kulipira kuti anthu abwera ochuluka komanso akabwera ochuluka adzalipire ndalama ndi cholinga choti tisafeso kuti wina wamangidwa. Silver Tigers yapita ku Southern Region yokamenya ndi Mighty Wakawaka Tigers. Tigers ndi timu imene isa kuchita bwino yakumanaso ndi timu imene isa kuchita bwino ndi Silver Tigers kwayo it's a must win for them. Same with Tigers. Tigers mwina agonja masewero 7 kamena 6 olumikiza. Anayamba mwina utole kubamba na first 5 games kuma kubida kwa basically mwina tima draw kumaso agonja masewero satisa na ndi ali ndi homeweki ya ikulu akumana ndi masstrugglers Silver Tigers mpila wao si mpila so mene ali yesa manina wati wampunga umozi umozi ujasili uzwati unapita daji na Kingsley Malaya kapena wapita kuti wachokandika abwe kapena chaji tika ndijani ku Silver Tigers zo kumudisa nzori Ngati Super Strikers inga gonje mawa ndi Mighty Tigers. Mm. Sande Deza Dynamo zikamasewera pa Deza ndi Ikwendeni ikapambana. Ndoti Ikwendeni ipanga destroy Super Strikers ndi ndizokhumudwisa. Super Strikers ndi ndi sponsorship yoposa timu ina iliyonse Malawi. Of course ikafusa masewera koma drama zimene ali nazo Super Strikers ndizoti CAF tournament atakumasewera nawo. Nde tiona kuti zikatha bwanji chikwa abamboso nao akuoneka kuti atopa afuna chipambano. Silver Strikers yatopa ikufuna chipambano. Mighty Wanderers yapita ku lecture side kumene ku Duangwa akakumana ndi Mafco. Ni masolo ovuta kwambiri. Wanderers ikapita kumene kwa akapanga struggle kwambiri. Better result mwina kwa Wanderers ingakakhale draw komano zikavuta kwambiri kuti akachinya timu ya Mafco. Anadzaigonjetsa last season ya mukap game koma awa ndi masolo rena ndi Wanderers kuenda kuti ipite kumeneko Mosa Malaruzi.
Chabwino timu inaso imene ilipa number 2 Bligo zikhale kusewera ndi Ikwendeni Hammers loweruka muzinda walilonga.
Masolo abwino kwambiri. Mungati mwonetsese Ikwendeni zimango vuta kuti ambiri siti makamba za Ikwendeni koma mpira umene akumamenya Ikwendeni kumotsogozedwa ndi kochi wawo akadenge mwafulirwa akumapeleka mpira wabwino ali ndi squad yachisodzera pompano taona apanga anvero jezi yazopano ndi khulupirira kuti zimene zidzapangaso motivate anyamata amene Bligos 4 games without a win and out of those 4 games apanga manage kugolisa chigoli chimozi ndi ali ndi ntchito yayikulu achina gadi chilo amenshi ya muhone shumaka kuwali sangani kandawele kiuba chirwa Brighton Muntali Jacob Roberts ali ndi ntchito kwambiri iya ni chinyama ali ndi ntchito yayikulu kuti mwina aigonjetse timu imene yaikwendeni nde ndi masolo ovuta kwambiri akusolera pa home game pa home ground komabe sitingani neto just because Brigos ikusolera pa kwawo ndiye kuti ikakhala wokova no Ikwendeni ndi timu yabwino achina Mike Tete ndi mablayaso amene akuoneka kuti akuathandiza anyamata amene.
Chabwino, it's going to be a super weekend ifa masewero alipo ambiri kwambiri msabate manage which wrote week 13 of the TNM Super League mene tukuyandikira kuti first round ite kodi chitimike ndi ndani kukhala pa number 1 paja kumakhala kamphoto kamene kamapita ku team number 1 kodi ndi ndani amene anga chitimike taona bullets ya chitimika kale kodi zinthu kutembenuka nzokayikitsa tizuona kuti zizipita motani. Chabwino, ndithu ndi zimenezo za TNM Super League masewero ndamene mwaonawo ndamene tikhale nawo mu week 13. Chabwino, kunja misika paukambidwa nkhani zambiri uyu wapita uku uyu walowa uku
ya zona ndi tikumva kuti PSG yafuna kuti Neymar mwina amene akufunayo atenge nde sikudzati kuti Neymar alola iye akuti adzachoka ku PSG pokhapokha aitengetse timu imene Champions League nde ndi timu yoti ili ndi master achina Mbappe achina Messi achina Gini Wijnaldum kuchoka ku Liverpool kumeneko koma sizikuyenda achina Hakimi kuchokera ku Morocco anatichita chipongwe ku Afcon kuja akumeneko achina Gwai kuchokera ku Senegal ali ndi ma player abwino goalkeeper Donnarumma wa Italy komano sizikuyenda I think achiluka master kwambiri nde zimavuta kuti amvere zake ndi nani. Paul Pogba zasimikizika akupita akubwerera ku Juventus kumene anachokera so kupita ku Man U nde ndi nkhani yokhumudwitsa mwina kwa masapota a Man U basika ukatonetsetse Liverpool ili busy Arsenal ili busy Chelsea ili busy Man City ili busy Man U tingo fa ya akakamira De Jong apano amafuna nkuku wasaina contract ina ku RB Leipzig nde sili kudziwa kuti kodi afuna apitiliza pamene anasira paja ntchito asire Ronaldo ndi Bruno Fernandes basi nde Man U they can do better kuti mwina bwana Obre kusagala chaka chama
ambewo kukoma
tupili bwerere tupa manopa tupili kanga tila bwerere kwa tindo off season koma season ingangu ya mbaso mo gasti
mafuto
basa ya mbaso kusala za kujia kwa si kujita bwino sedi umani wapita ku team imene ya Bayern Munich ansa ina 34.5 million pounds ndi kulibira kuti ngati player wasangalakala highest paid player mu Africa muno Manchester amene ali kumene kwa china Edwin Mendy achina Salah kuphatikiza onse achina Boyate achina Ayu onse kuphatikiza akulandira ndama zochuluka
Sadio
Mane ndi ndi player wabwino kwambiri Liverpool waitandiza 100+ goals sizimachitika chitika mwina maplayer aku Africa mu Premier League kuchinya zigoli 100+ nde tingomfunira zabwino zonse ndi player wakuti waitandiza Liverpool watengesa mwina zikozingapo Champions League china chichonse chofunika kutenga ku England anatenga Premier League Carabao komanso FA Cup World Cup ija ya maklabu china chichonse anatenga nde tingo wafunira zabwino zonse ku Bayern Munich kumene kwa Rusi
tiye titsanzikepo pano.
Ya double game kimukamao achikumanaso mande ndikulubira kuti mande tizakhala tikukambaso malizata weekend komanso ndekuti Tuesday lakelo kudzakhala tikukamba game ya Sivo ndi Wanderers pa Sivo Stadium ndi mamene onso ndi masewero abwino kwa onse amene mupita ma stadium tieni tipite mwene kuti kalipire otola khobwe chonde tamva kuti kusulomu kuli akuchiridwaso anyamata kuti amatumidwa mwina ndi mabwana akusulomu chonde tieni tichepetse komanso tinakambe pa afam ndi super league khale pansi pano pano kunali ka 25% devaluation pano mafuta a galimoto akwera ndi kulupira kuti zinthu zonsezi zikhala ndi ma factors yakuti ma club ziwakhudza tipempe abungwe limene la farm ndi super league wa Malawi akhale pansi apange revise ndi manena nthawi zonse kuti ku Malawi kuno mwina mu Africa muno mpira ochipisitsa rusi ndi ku Malawi kuno there is no way bullets mungamayonele pa 2000 wonder super strikers Matimu ena okay 1200 2000 it's okay koma matimu awa amabweretsa cloud yochiluka pano pandi ndizijazone nakuti amena asafuna atani asiye pano maona mafuta galimoto almost 2000 per liter koma beti kutani tikugunabe palibe kuti unganena kuti ndisiya
tikugunabe basi tikugunabe
kudandaula pano pati bottle 2 liters la sobo ndeti kuti lidzadze 4000 which is very bad koma be kumpira kunanuso mmene kuti mupange decision inde amalawi ena Iwa kwetekwa kwambiri koma by the end of the day tipezeka kuti tonse tazolowera. Game ya Egypt ndi Malawi versus Egypt ndikulipira kuti idzakhala pa 27 September ngati sikukhala kusintha pa 19 tukamenya ku Egypt. Chonde afam lengezerani tu nimitengo kwa uza Malawi 5000 matikiti
anthu ayamba planning
pano anthu ayamba planning komanso matikiti akapezeka sanga ndikulipira kuti stadium ija titakudzadzadzitsa mopanda wina kuchola.